She loved me. She loved me not. She loved me. She loved me not.
Londile.
She loved me.
Londile.
She loved me not.
Yema saka ngikhuluma nawe.
Okay, it's
okay. Sure, come by then.
Oh,
sure. Mfowethu, kuneyintwana ezizwakele la ziphuma edubane yabo lona. Ziphuma edubane yabo. Amashamunca nje wena phetha azwakele le ndaweni yabo lona.
Sure.
Mala masaka labo masaka labo bangijwayela kabi yabo lona. Angibaboni kahle yabo lona phetha.
Kanjani boss?
Abafana bama laptop la phetha bazoqeda ngeentombi zethu yabo lona la.
Ah lo sehlabeni ingane lo. Ngase boss.
Awuthini?
Ah,
uthi nesabu kutshena njalo nje. Wasaba kanjani utshena nje? Yini usagcwele ngesosha?
Hawu, inkinga Amanda, yabo Amanda.
Shop, sha. Yini ku Amanda sing?
Eh, umuntu mfana usipha. Le laptop.
Shop nje.
Ngiyamngena.
Hawu, utshene le nto nje.
Hayi, amngena.
Ah, lo masaka uzogcwala ngenombolo engaphandle yabo le nto. Hayi, uzogcwala. Uchaza ukuthini uma uthi udla ishande zizama? Ah, boss.
Ah,
no!
Ah, boss, uthi.
Hayi, mazi.
Waku, waku, uthi kokozani.
Oh shit.
Bona nalo green lo. Uzwakela.
Sonta ke.
Ngizwanga.
Ibubuka malawa wenza kanjani lona?
Yilo yilena.
Buka bethu.
Oh, yilana ke, yilana.
Ikhona namasaka.
Aman, cha bahleli la, babo.
Ngibona fresh. Ngibona fresh.
Let's up.
Denalo time, uma shile kumele intshizi lalidlile bazothi sengwile ngizwa ukuthi angivule ikhali.
Manjani nihlangene kanjani evule nje buphaqa man?
Sampo ivule lana nami ngibonenza nje na kanjani.
Dile kumele intshizi lalidlile bazothi sengwile ngizwa ukuthi angivule ikhali. Ngiyamsusa ngiyafunga umsofu uzokhuma kwaqhubha nenyukithi wamhlula ugoni ngiyavusa ngisafuna necuba lo uzohlafuna ikhopha medu
eyini yabo masaka
ey wena gaxa ijudo oqedwa dali nomba ezingaphandle
ayithini sikhothini
arali laptop
awena amanda zayithini laptop
so
laptop ayi oh jayam laptop.
Oh shit!
Isini la?
Cafe.
Sure dog.
Twadlenge fastel, shifithi dikhema eqala ukubhamba umkhaka siyamkhahlela. Sishaya ngopeni ukuvela isikhala sigaxa nothayela. Surprise AK zondanda igaxa sikhamba kwasanele. Sibagaxa ugadazi sivale phaka. Mina zinja ngimthusi ngizonigaxa epiki neuzi gada la ngizwile ngebhuzu sasa nomthiye ngomnyuzi. Tazimpatha ngihluphi ngizokhala.